メントアルバムなのかで、君が作るのをやりたいと思います。Some in the bright minds of the cool family, the young boy and I'm a rocker cool now. One is woman runner with another guy. I hit to rock it in the eye. Rock it to the right dance and I'm gonna get up with it. So one day walking in the town books and the room in the local saloon. Rocky looker checked into his room. Only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the rags of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. And then was Muggle, and she called herself Lil, but everyone knew how her was Nancy. Now seeing the man who calmed himself down, we're in the next room at the holdout. Rocky bursting and grinning and grinning, he said, "Darling boy, this is a showdown." But Tally was hurt, and he too first and show. Rocky grabs in the corner. Da 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 da. He fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left in no doubt, to help you good Rocky's revival. Da 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 da